ndabara mukije nongera ndabaha nikaze mu kiganiro cimvo n'imvano cyo kuri wa gatandatu igenekereza ya 19 ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2024 igihugu cha Tanzania kimaze imisi kiriko kirirukana abana b'abarundi ibenshi bafise munsi y'imyaka 16 babajanywe yo gukora cyangwa gukoreshwa ubuzi butandukanye abirukanywe muri ukwezi kwa 9 konyene barenga 230 bamwe bakaza bafise ibimenyetso byerekana ko bakubiso canke bakubaguwe mu buryo butandukanye amasana amagaragaza abo bana basa n'abarushe kandi bacafuye yagiye hana hano ku mbuga ngo rukana bumenyi na nyagiro bituma abatari bake mu Burundi bagira umutima uhagaze bakibaza ibiriko biraba ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho ineza y'abana UNICEF byerekana ko ibice 30% by'abarundi bafise imyaka iri munsi ya 16 batagiye ku ntebe y'ishure canke bataye amashure uwo mugwi ni ugaramiwe cyane n'ice bamwe bafata nk'urudandaza rw'abantu aho bajana mu bihugu bibanye nka Tanzania abandi bagashikanwa no mu bihugu by'abarabu bamwe muri abo bana bakoreshwa ibikorwa by'inguvu abandi bagasegeshwa hari n'abashurashuzwa barakubagurwa bakanafungwa amakuru bisigahoza imijyango ifise yemeza ko nubakira abana b'abarundi bapfungiye mu mabohero atandukanye muri Tanzania leta y'u Burundi yagiye igira utwigoro two gukingira abana mu kubakura mu mabarabara mu kubajana mu ishure no mu kubabuza kurenga imbibe z'igihugu ataruhusha ariko bisa naho impinga ikiri ndende imvo n'imvano y'uno munsi irondera gutahura kazoza k'abo bana b'u Burundi ikihweza n'imvo zituma baguma baja mu mahanga bamwe barinze gutana amashure mbe inzego z'igihugu ziriko zikora iki mu ntumbero yo kubakingira agateka k'abana kifashe gute mu Burundi amashyirahamwe harani agateka k'abana abona gute biriko birakorwa mbega abo bana abo bavuga iki kubiriko birabashikira muri kino kiganiro tugiye kuba hamwe na Orestes Nizigiyimana umunyamabanga wa 10 mabanda iri mu mupaka abo bana bashikira ko iyo Tanzania ibirukanye tugiye kuba hamwe kandi na Ferdinand Simbaruhije avugira urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB na iri Defense Majambere avugira ubushikiranganje burayi by'agateka kazi na muntu no gushigikirana turumva n'ibishikirizwa n'imiryango mirezi ikunda guhindara abo bana hamwe n'abandi bavugize b'inzego iki kiganiro cimvo n'imvano mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na Gildas Yihunda Impundu
BBC gahuza miryango ibukavu ni kuri FM 102 n'ibice 2
mu gutangura tubanze twumvirize Gloria Zatunga Imana umuvyeyi yaba ku mutumba kamara amagambo komine musonga ati intara ya Rutana amaze hafa amezi abiri ariko ararondeza umwana wiwe w'imyaka 10 yajanywe muri Tanzania gushika bakaba tarasubira kumukubita ijisho
dutanguye kumubura haheze ukwezi n'inusu Tanzania yarashitseyo kuko abamutwaye ngo bamutaye ku mupaka wa Makamba baca barinyegeza baca barisubiranye nagiye numva ngo ageze Makamba ku rubuga baca barabanyereka uwo mwana kugeza no munsi sinzi ko akiriho nuko yapfuye narabuze n'umubyimba nararize narihanaguye nabatweretse ku rubuga yari umunyeshuri yaradubuye yiga mu ya mbere afite imyaka 10 kubera nyine se atamaka yabagurira taki na kimwe yabafasha agacara yenzera kubera yari muto yakaburi yaja ni yap je nari tuye inzego kwa sitasi naragiye ati sitasi ati je ntavyo noshobora genda kwa musitanteri sitanteri kwabaye kwishinyaguriza gusa ngo abana nimwe mu barungika ndambwiye ati koresha kabuvye je nta mwana w'imyaka 10 no urungika cariigiye narariza narihanaguye ahambe ndavyibutse no kujya nikwa ntari intuntu yaranyije mwana wanje simenye ikuntu abayeho namarira gusa yonyene gusa icyo nosaba ubutegetsi bw'Imakamba yuko bwo muzana bukamushira mu Rutana ahamare y'abanyarutana nabo bakazana ino muhira je kuko nta mikoro ofise ndumukene nta chefo cha ruguru nta kaburimbi nzi
imbere yo kuja mu idonido ry'imvo n'imvano mbanza kandi kuganira n'abana twahuriye ku mupaka wa Mugina muri komine Mabanda intara ya Makamba bahejeje kwirukanwa n'inzego za Tanzania ahanini nshaka gutahura impamvu baje muri ico gihugu nkifuza kumenya abatwara baribo amafaranga babemerera ingena ngana n'ingena ubuzima bwabo babwifashe bamaze gushikayo
twagiye tugiye tugenda nanya mu bosi yanzanye sinzi ngene dutambutse intambwe imwe satubona umuntu avuye mu ishyamba zaratwirukaho turiruka nanje ngira kwiruka kwa ipatane nayambaye akemwita gushitsi hama acharafat afisa nimbugita ninkoni cyo batujyana mu modoka baratuboha hama baradukubita inkoni nubuntu nubuntu bw'ibyuma umva niko ndabo baranga mu mapfa bakubita ngahanya ngo babino ngaha no mu nkokora cyo batujyana kwa police naye ni gantu itwa mukerika mu hagatatu nabuza makaye kandi ntashe ndabora ibyuma nifuzwa yiko ari nk'ibyo noronko njyama bakasubiza nko kwishura bakangurira amakaye n'iniforme bakasubiza kwishura
mvuka ngoze cyane nge nyine gupagasa nyene muri Tanzania dushitseyo turi mu rezepu kibaradufata barutwara ku nkambi bakibatuzana ku gituro cy'abasirikare bakibaratuzana nini yari maze ndwi zibiri cyo cyangwa nje muri Tanzania nyene mu mafome nyene batuzana araje ku nka baraje muhira aratubwiye ati nimuze tubatwari muri Tanzania muze kwironderera ubwire turagenda dusanga ahubwo badutwaye muntu zenya mu mapoli aho barima babahiga nyuma y'indwi zibiri bacyo baradufata twege badufashe twagiye kupfoma wanjanye wene yasanze ngoze wene nta nubona rinzi aturuka ngaho igitega ngashohene nyine hari gihe yugiye usanga bahejeje kujya nkajya bagiye kugufata kajigenda se basanga bagiye kujya nibakugaburira ucyama hari gihe ubwirirwa ejo twagiye dusanga bahejeje kujya tuvuye ku ikaze bari baduvaye abyenda bafisa papa na mama bene nyine ntibabana
mwe batowatu rwanda
bene nyine ntibabana gusa papa papa ndagenda nkagiye ntuzenye aza kubaye agombye naho nkaja kwa mawe hose ntashide yenda mukomboye ndaje kumuraba ama nkaja kwa papa
bacyo barangwanira barangwanira nje cyambwira ati wewe ngoma ndagutwalire kubusa cyambwira uri remote tugende yangeteje aho aho kuma modoka aho acara subira inyuma cyambwira ururuka cyabaragenda ngize ndaraba sanga amahera yose ntaya ndimo byari 1,500 ni telefone 1,045 by'amashirenge cyane nagiye Tanzania mu 2000 2023 cyane aragirinka mu mashamba baraduhe ibyo duteka bakaduhubwa ari bwonyene naho kugira tuveyo baraturiye baratwirukana baraturiye impunzi zacu zose hari ku mutaga baradutera abapolisi turiruka turahunga impunzi zose baraturiye inzu zose baraturira abo bantu batuhagereze ki batubwira ati tuve mu mashamba yabo ntibashaka abarundi bajya mu mashamba yabo dukorera abatanzania abo batanzania bo baba bari mu bisagara nibaza no kureba barakwara abandi bagapfa naho uja guhamba atari mwebwe abarundi nyene mwiyumviriye ngo muje kubahamba turwaye turagura imiti turagenda mu bisagara sagara bito bito tugagura imiti ibinini tukanywa barabanza bagoma babanza kubaza wewe uri umurundi cyangwa uri umutanzania uvuze ngo uri umurundi bacyo bakubwira wewe subira inyuma nta miti ngaha twari tudandaza naho ofisi amahera ntibayatora ahubwo yasubira inyuma twe nta miti ngaha tudandaza ikintu cyambabaje ni uko nakoze ukwezi twari twavuganye ku kwezi amahera yose baraca baranyanganya cyanimukira ku yundi muntu
mvuka ku rubaho umutumba ni butezi cendari intera ngenda tabora bacyo baradufata bamaze kudufata twari mu modoka bacyo baratwururutsa imodoka batwururukije imodoka bacyo baradutwara rero kudupfunga cyatugumayo
mva muyinga kuvuga jewe byiwanje nariko ndasafira njanga ha muri Kigoma nori igari abapolisi bategereye ba migration bashe baza mu igari bavuga ati murafise bita uzi wose yuko afise igitamburisho agishira hejuru bari babifise barabishira hejuru batari babifise nabo bagumiza uko nyene tugiye ntibiri waratwaza ivyo bitambulisha ubwo ico bakoze baje baraba urushinge rw'urucanjo bavuga ati mwebwe muri abarundi muva he twabwira ati twege turi abarundi tuvi mu yinga nti sohoka turani begi yanyu muva usohoke abari babifise na bene b'abarundi tena nabo nyene barabafashe na bene turasohokana hari kwa gatandatu muri Tanzania ugiye ukarondera amashiringi nk'ubu ukoze ugafani ku karonka nk'iraki ryawe nk'ubu bivanye n'ukuntu biri bakaguha iraki zibiri izo raki zibiri uzirose ntihabura umugambi wifashisha ariko nko mu Burundi urashobora gukora nk'ukwezi wanashaka dufate ukaronka 50,000 amahera y'Uburundi nayo ubu nta gaciro afise ivyo 50,000 usanga tacibikoresheje
baduhenda ngo tugiye kudandaza amantuze amayenite tukazosanga badutwaye mu ipoli tugiye gukora bagaca baturihiri tugiye gupfa mu Burundi abahungu nyene biyo nyene biyiwacu basanga barahamenyereye tukaba baza dushitse bagaca bavuga ati n'umuturihiri nahure yacu nkaheza musubira i Burundi rero tushibadushikanye bagaca badutandaza ku babose bagaca badutane dusubira ku babone Tanzania dukora ikazi yo kurima tukabarara mu ishyamba rero akaje baza kuturondera abagemu badukubita inkoni bagomba baturonda ashaka no kutwica tena ni maze y'ameza mahera yose tajiri yari adufitiye baje adufata bamutelefonye aranga kuza ntani yari bwaduhe n'ikibata nta mahera twari bwaro ari baradushize mu gasho bagomba badukubita ari badushize mu ivu twabantu batwireza n'inzara turara ubusa nzari gire twice tena rizi Nabe mu akata aheza meza nenye ameza nemvuye urundi be kwishu kwanzanya ba mu rukecho yaje kutudohi katura abantu beshi mirwa Eric niwe yaturiritiki nta mahera twebwe twamu yavuga ariko tuko tuyakoreye azo yadukata
ipi wanje nari ngi nkambi nyarugusu kuraba umugore ni yari bacha bamfatira mu nkambi banzani kasuru ikasuru rero baciye batozane no mu Burundi kugira dutahe Mporanza kuchamahera muri Tanzania. Nari navuye no mu Burundi ndagenda mpaka mu nkambi sitseyo baramfata, napfuye gushika bacha baramfata, bantwara kugipolisi ndaraye misi itatu, numunsi niho bace batuzana kasuru, dusha dusanga yabo nabo babashikanye.
Badufatiye mu igari turi mu bus, bacha tuzana ngaha. Badufatiye igasuru. Kuno vyagenze bagize ati mugiye hehe gitamushitwa n'imfisi n'imfisi barwa mu jumbe cyaboneka yuko bacha barayinyaka bamaze kudufata batuzana batugarukana hehe igasuru igipolisi acho batwagirije gusaba agombye kugira ngo batugarukane iwacu mu gicu cyacu kina nyi desara nakaze yange gukorerayo ndahazi aho yaje ndahazi mu bisanzwe niyo nakorera ibikorwa
cyo nipfuze Kano nasabu, akono shikau katumbi wacho. Masuhora, hama mri Tanzania njine ngaji umuza, sindo subire kuchayi. Kukotu kwa kwangu tutuye kukora katika medzeneza, toka sanga, haungu tujie, haungu hiko. Nero lungu mwana hunda hungu atumbu, na hunga tujie hana, uzuhujie kumirekwa nabi, kukua mazogufa tebala kukubite. Kajama hanu hameze nabi, kazindukira kuhoni. Hei, wala kupunga. Hama mkitundu chakaro kachuzindu kukubitua.
Tuchali ya kumunuzenya mpaka anu halimi sikati vizishi. Kujabuka. Tukachie mlisa su. Tukaragie, tukaralaye mmapoli. Tuko tulagenda, tukahagie misi vi. Tukashikie mnipoli. Ikigaki. Tukaho nabi na nabi. Tukahigie, bange bange wifuza wakati. Tusubiza muburunda katamugati. Ndihiri na hule ya guku ya muburundi. Hama usubire iwanyu Burundi. Akashashaka no kukukubita kubera hano tabumenyereye haragoye kubanzanya ava mu rukecho
twararondeye igipolisi cyo mu ntara ya Kigoma muri Tanzania kugira twumve icyo kivuga kuvyo cagirizwa ariko catwishye ko atari cyo gihagarariye umugambi wo kwirukana aba Barundi catorungitse ku rwego rujejwe abinjira n'abasohoka turondeye abarurongoye nabo nyine batubwiye ko atari bo bariko barawushira mu ngiro ibace baturungika ku gisata kirawe ibijanye n'urudandaza rw'abantu aba nabo twarinze duheza gutegura imvo n'imvano bataraduha inyishu kenshi Tanzania yirukana abo bana ku mugoroba hari gihe babazana bacucagiranye mu modoka ntonto zo mu bwoko bwa Probox zikabashikana ku mupaka hakaba n'igihe imodoka zibururukiriza hijya nko ku metero 300 z'umupaka w'u Burundi bagaca bazana n'amaguru
ale toda ku murongo we
aha Aba polisi bakurikirana uruja n'uruza ku mpaka wa Mugina bariko barasuzuma abana 30 bahejeje gushika birukanywe Ibenshi muri bo bafise imyaka iri musa 16 nkabo se ntacu bafise mu ntoke barigiriwe kandi basa n'abarushe cyane Aba bana baturuka mu ntara za Rutana Gitega Muramvya Karusi Ngozi Kayanza Muyinga Cankuzo na Makamba Igipolisi geje kubasuzuma Hacha kurikira igikorwa cyo kuburiza imiduga ibakabajana ku cicero cha komine mabanda komine mabanda bashikiramwo isa ni yemese muzigo uremereye cyane ihanzwe n'ingorane z'uburyo naganiriye na wahesani zigi imana umunyamabanga w'iyo komine arambira ingene ibintu byifashe
muri no misi nkuko mubivuze natwebwe turabona abana b'imiyabaga bakiri bato baza batubashikana hano kuri komine yacu ya mabanda bavuye mu gihugu cya Tanzania muri no misi ya hafi twarakiriye abana baba hafi amajana 2 b'imyaka itandukanye hakirimo abana bakiri bato cyane nabandi bana nyene bikiboneka yuko bakiri miyabaga
abo bana mubabajije mwumva iTanzania baje kurondera yiki canke iyo bariyo bibagendera gute
abana tubaganiriza batubwira yuko mu gihugu cya Tanzania baba bagiye kurondera yakazi kandi ko bakora ubuzi butandukanye bwa gukuragira inka bwo gukora mu ndimo bwo gukora mu mazu hanyuma rero hakagera igihe bagahurirayo n'ibyago aho babegeranya bagaca bazana bakabashira ku mupaka w'ikomine ya cyane n'igihugu cya Tanzania ku mupaka wa Mugina aho twita cyane Imanyovu hanyuma rero bakabaterera ngaho hanyuma natwe ikomine tugaca tubakira kuko baba batashe mu gihugu cy'iwabo nta kundi twogira tugeza kubakira
mbega udufaranga bakoreye canke utuntu babasanzwe batunze hariya baremererwa kuza batuzanye
uriko urabaraba abana baza atanakimwe bafise kandi baza biboneka yuko ari abana barushe bashonje basinzikaye biboneka yuko hariya baba bamaze iminsi bari mu buzima butoroshe nta kintu nakimwe baza bafise hariho mbere n'abaza bambaye baramaguru masa 5 tuyeboye bafise icyitwa impuzu z'ushocho baza bambaye duhuzo nyene baba bambaye ariko muri make nta kintu nakimwe baza bafise
ego aba bana baravuga yuko utuntu twabo batubaka ku nguvu bariko rakubagura muri make barabiba aya makuru murayafise hari ico munayaganira ko ninzego za Tanzania
ibi bera hariya ku mpaka hariya ku ruhande rwa Tanzania nitwo bitahora neza ariko icibonekeza nuko baza atanakimwe bafise bashika ku mpaka atanakimwe bafise baramaguru masa barushye bashonje banyotewe eka amabi yose urabona yuko abana baba batamerewe neza
koko mine mabanda iri ku mupaka inzego za Tanzania ziri ngaho hakujya hari cyo zirabwira inzego za komine mabanda kuri cyo kibazo
ziko twavugana n'abo muntu harabo muri Tanzania bavuga yuko aba bantu baba muri Tanzania bidaciye mu mategeko kuko atakintu cyangombwa na kimwe baba bafise nta mpapuro zo kuba muri Tanzania baba bafise ngire nayo mpamvu bacha babegeranya bakavuca babarungika bavuga bati nimusubire mu gihugu wanyu
none ko tuzi hariho politike ya ugirani mwema hagati y'Burundi na Tanzania nagira umurundi arashobora kuja muri Tanzania akidegemvya canke mu Tanzania akaza mu Burundi akidegemvya naho badafise nkumbure impapuro
muri Tanzania no kuri ugirani mwema dusanze dufise imibiramimi ikibano cyiza cyane turagenderanira turahana ibidandazwa turahana abageni n'ibindi bitandukanye ariko byose basaba yuko biba biciye mu nzira zizwi basaba yuko biba biciye mu nzira zizwi ufise ibikuranga vyerekana iyo uvuye n'iyo uja kandi bakabona yuko atamakenga ubateye
abana twaganiriye baremeza yuko hari abantu babajana mu gisa n'urudandaza rw'abantu mbega abo bantu babajana ntabo muzi ntabo murafata
Nasho makuru turayafise yuko aba bana hariho ku ruhande rwo mu Burundi rw'iwacu hariho abantu bakejwe kubegeranya bakabatwara twebwe rero turabiruka ko hari nabo tumaze gufata bapfunzwe kubera ubwo rudandazwa rw'abantu ariko si benshi uravye ingene biteye ubwo bigene muvuduko biriko si benshi tumaze gufata turamaze gufata nk'ubu mu minsi ise umwe hama twaramushikirize ce inzego zibicejwa bo munyameramabi tubaza ko bari kwaramukorera dosi hariho nabandi babona yuko abo bana bafashwe aba batwaye bagaca birukanga hanyuma bakaducika ntidushobore kubatora ariko amakuru dufise nuko hari abantu babegeranya ku ruhande rw'u Burundi hama bagaca babaha abandi basanzwe bakorana ku ruhande rwa Tanzania hama bo ruhande rwa Tanzania nabo bagaca baje muri ico gikorwa cyo kwaronderera ubuzi butandukanye mu miryango mungo n'imiryango yahariye mu gihugu cya Tanzania ubwo rudandazwa rero twovuga yuko abo bantu babegeranya barahari kandi dushakorana n'inzego zose kugira turabikuba tubashira ko iminwe kandi nitere yuko bitebe bitebuke gordanda tuzorutuza umugambi gahitse tuzokurikirana kugeza tubitujije turakorana n'igipolisi cyo mu barabara igihe hari modoka ipakiye abana cyangwa abandi bantu iteye amakenga barayikorera ko mbere hariho n'abana batari bake tumaze gukingira numva kubakingira gufata muri ubwo buryo bataraje bakana ngo bashikane Tanzania mugabo kubera bya duteye amakenga tugaca tubafatira ngaha hafi mu ikomine hama tugaca tubasubiza iwabo bayace bava batarashika mu gihugu cya Tanzania.
Kenshi ababana bashika baje giturumbuka mbega komine ko ibitavyiteguriye iraronka hiba raza iraronka ingene bagaburira iraronka ingene barose byangombwa itavyiteguriye
ku buzima bwa misi yose bwa komine twovuga yuko ari igikorwa kidasanzwe ni umuzigo uremereye cyane kuko kwakira abana bakiri bato amajana abiri baba amajana abiri ugacubakira utiteguye bigasha bisaba ko baraza kubagaburira usanga ari igikorwa kitoroshye ku ikomine ni nacyo gituma komine itaberekeza ngaho icitanga raporo mu ntara hanyuma nabo tugashira ingufu hamwe kugira ngo abo bana turabe ingene barabayeho mu kurindira yuko basubizwa mu ntara iwabo baje baturukamo.
None ibyo kubafungurira vyibanze n'ivyankenerwa vyihuta komine icibikura hehe?
Komine irakubita inzu ibifunsi kugira ngo aba bana bamaze gushika mu gihugu ntibagumane iyo nzara bazananye ntibagumane iyo nyota bamaranye iminsi no kubavuza mbere tukabavuza mu gihe bibaye ngombwa.
Uno musi komine irafise icyo isaba inzego zo hejuru canke hari uruhande yobigiti turifuza gufashwa ngaha?
Twe komine icyo dusaba ubwa mbere ni uko hobaho inzu inyubako tukuvuga yuko igenewe icyo gikorwa cyo kwakira abarundi bene wacu birukanwa bavuye mu gihugu cya Tanzania. Iyo nzu ikaba ihari atakindi yagenewe kuko iyo baje baraza muri se mu nyubako y'amanama ya komine bakarara ku isima nta byo kubaraza nta byo kwifuka nta byombo byo kuvoma amazi nta byombo byo koga murumva yuko ni indwara zifatiye ku isuku rike nazo nyene zica zibonera kugira ngo aba bantu bafatwe n'izo ndwara. Hanyuma kandi hakaboneka icyo twokwita stock strategique y'ibifungurwa igenewe kwakira abantu baje muri mwe n'ubwo buryo. Hanyuma rero hagacaboneka n'ivyo byo kuryama ko ivyo byo kwifuka ivyo byombo byo kuvoma amazi n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu buzima bwa misi yose.
BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 nibikeye 8.
Izo ngorane zatumye komine Mabanda yikora kuco yita imiryango mirezi. Ni imiryango ifasha mu gikorwa cyo kwakira abo bana ikabaha indaro ikabaronsa n'ibyankenerwa byose imbere yuko basubizwa iwabo. Deride Nkunzimana n'umwe mu barezi bamaze kwakira abana benshi. Namusanze muhiriwe ariko yitegurira kwakira abashasha. Tuganiriye uyu mugore yambwiye ko nabo nyene batoroherwa kubera bakoresha uburyo bikurira mu mufuko mu gihe amikoro mu miryango yabo atako yifashe.
Ubuheruka niho nabonye nakiriye abana benshi cyane gusumba aho nahora ndabakira. Ubwa mbere haje 40 mu nyuma hasura haza 60.
None abo bana baje ubatunga gute, ubagaburira gute, ubaraza hehe, ivyubaha ubikura hehe?
Ndateka ngaha nyine nkabona n'amashyiga ngajya anya aho naho natekeye kubera bari benshi bitakunda ko indya twoteka inshuro kubiri twaca dutekera rimwe kugira ngo bafungure. Rero hari ukuntu rero naciye mfata kubera baje ari benshi naciye ntira amahema ndasasa amahema aha mu rugo hanyuma baricara amasiniya ndashaka ko amasiniya barafungura hama bararyama. Mbere uwo munsi baca bavuga ngo ntituva ngaho kugira ngo tugabure ngo twese ngo turara ngaha baca bagandagaza ko ayo mahema nyine baca bararyama abandi nanjye ndabashyira mu nzu. Uwo munsi baraye ngaha hanze kubera bari benshi baca banga ngo ntibagenda kurara ahandi musa mu majambo make hari hahandi bari kurara.
None mu nzu mubaryamika mu byumba byose no muri salon bigenda gute?
munzurumva narabakiriye mu cumba kimwe hararaye abantu 10 hanyuma kubera ikindi cumba inzu rimwe cumba bitatu ikindi cumba carimo mwabana biwanje nabana nyene sanzwe nyene ndeze hanyuma muri salon naho cyandegiranye intebe cyandajyame kaya bandi muri sala abandi nabo rero cyandabajana aho handi
none ko mbona ibikoresho byo gukinjika ari byinshi wabikuye hehe
aya masafuriya kare nahora nteka restaurant munyuma cyandagwara cyandahuka rero aya masafuriya rero cyandayakoresha mu gihe baba baje bumva sine rwandagenda kugira ngo nje gukira cyankoresha ya nyene mu isafuriya yiwanje sanzwe nyene nifitiye nyene hanyuma n'amasahani sanzwe arayiwanje kubera murumva ko nahora nkora restaurant cyakoresha ibyo byumba byiwanje nyene hanyuma isafuriya iyinye iniyo mpora ntekamo nk'ibiharage hanyuma iyi nayo kandi mpora ndayitekamo ibiharage bivanye kandi n'ukuntu byabaye byinshi inayo igateka umuceri inayo tugaca tuyikarangamo murabona ko ari zibiri ndazikarangamo kugira ngo nsuke muri bya biharage
none muri make ingurane mufise ni izihe muri kino gikorwa
dufise abantu badufata mu mugongo biraturusha tukitanga tukabura icyo tubagaburira tukabura aho tubaraza tugasanga turaremerewe kandi na komine iraremererwa kandi urabona yuko aba bana baza nabo mu zindi ntara tuzindi ntara rero urumva tuba turi gufata izindi ntara komine nayo gaca usanga yaremerewe n'uburyo kuko ubwo buryo ntibuka amababurose kuko ubu ntibasiba kuza nk'ubu buheruka twarafashe amadeni nk'umuceri harakozwe umuceri ibiro 100 twafashe ideni ibyo biri 100 gushikiriza santi birarihwa amavuta nuko nyene ibiharage komine yaratanze yaduhaye n'ibigori turakubisha urumva mwivyo vyose yuko cusanga ari bibazo aho rero nkaho hose cusanga natwebwe nkaho anyumura habona nari fise isteri y'inkwi nini yigereza hareye iyo steri yose y'inkwi yose yarahize kandi nene naguza amafaranga yiwanje kwari kugira ngo nanje mbikuduke nzoza ndacanisha imvura iguye canke wanashaka ndanatudandazwe mu ndatudandazwe kugira nzoza ndaronkamo nanje nakuye
Deraidi wewe urumurezi umurezi ni muvyeyi mbega aba bana ubaganirije barakubwira igituma baje muri Tanzania
yego aba bana igituma baje Tanzania beshi baratubwira yuko bari ubukene abandi nabo babahevye ishuri bakabona ngo yuko ngo amahera ngo y'uburundi ngo atagaciro ngo agifise bagashaka bavuga yuko ngo bababwira yuko ngo boje ngi Tanzania ngo amafaranga ngo y'Tanzania ngo niyafise agaciro ngo uvunjije ngo ucukura ngo amahera menshi kandi urumva harimo abandi bantu batuma abantu bagenda Tanzania babagabo babakuze bagenda Tanzania hanyuma bakagaruka bagaca batuma ati genda mutuzanire abana twukoresha bagaca bagenda bakazana abo bana rero bamwe bagenda baseze abavye abandi bagenda atabavye babaseze
mbega aba bana iyo baje baza basa gute mu baravye mu vy'amagara amagara abayifashe gute
abenshi nkeje ubundi mwaba baheruka mbere je nagira ngo baramfira kuko nabatamvye ko noshimira Imana haragwaye abana bashika 10 bamwe baranaremba no kuremba ku buryo basigara bakorora amaraso kubera inkoni baba kubise rero bamwe rero kubera yabaye iyo minsi ine ndatombora ndagira Imana imiti twabahaye irabakiza rero hanyuma rero basubira iwabo batweka mitende abandi nabo baza bambaye izi mpuzi nyene baba ariko bararimana nyene mu ndimo abandi nabo kubera baba bamaze igihe imishatsi yaba yaraguruye nk'ubu nka twebwe cyo twaciye dukora nkabo baheruka kuza 100 naciye nturamo mwabana bose n'abakuze bose fondation zitamwe yaciye itanga amafaranga cyo tuja kubamwesha bose imishatsi kubera twabonye imishatsi omengo sabarundi nkatwe
tukiri kubyereka amagara yabo harabaza bafite ibimenyetso byo guhahamuka
nk'akaro rero hariho umwe yigeze kuza akaza bamwambuye ibintu byose n'amahera yose acaragwari hahamuka acarasara asadze acasarira nyine ngaho mu mabanda arabo musadze nyine yama turamushira ngaho tumuse ngaho mwikomine turakivuga premana aradufasha arakidufasha ko kugira yuko ntukoro nkiwabo mugabo mu nyuma ndamumaranye nkini nk'amayinga abiri yaravuze niyo misi yose yarabayeho asara ntiyavuga iyo misi rero uko nagenda ndaronka abana niko nagenda ndamwereka abo bana bahuye n'ibibazo nabo nkawe yukuntu yovyitwaramo nawe mugabo ivyo nkabivuga ku munwa gusa atavuga nkavuga nkaca nirigira nkamugaburira nkamuhamaza koga akajya akaca ajyamo haguma ngahahoze mu nyuma niho namubaza warize cambwira ego azunguza umutwe cyangwa atora ikaramu naga kaya ndamu handamu geti nyandi kila mazina iwa awe aranyandi kila mazina iwe nina ya bavyeyi bose n'abavyeyi aranyandikira n'intara aranyandikira naho yize nsanga n'umuhungu yagaruke mu mwaka w'icyenda hanyuma cyenge ndabizana mu ikomine ndabiha primana na CDFC primana acha dufasha kurondera abiwabo ikarusi twasanze mu nyaka harusi mutumba
mwebwe abarezi hari cyo mufise musaba
naga mvuge nti kibazo dufise bo twigira nk'imijyango mirezi twebwe babana iyo baje turabavuza twebwe ngine tukisopa ukaje kumumwesha imishatsi ukamugurira impunzu mugiye rero ubwiza ati ajyama nk'uwa ukamujyamba nk'uwi wawe bica bisaba yuko uwo mwana asa numwe gwawe kuko bica bisaba yuko umugirira bya bindi bya wa mwana wi wawe umukorera aho rero nuko uvuga yuko uba wisovye kumufuko wi wawe kandi aho wisovye kumufuko wi wawe nta muntu umwe azagusubiza rero turasaba rero nk'abo twumva canke abo tubona badushitse boze bagira ubufasha natwe badufashije kugira ngo tubandanye dukora uwo murimo tutidoga nk'abantu benshi nk'abene gihugu bazi yuko duhembwa nka jewe bavuga ngo amafaranga barampa imfashanyo barampa nitwokwemera gukora ivyo bintu dutora abo bana turera abo bana tubafata uko ataka atakazi turiko turahembwa ngo ivyo bintu ngo ntabibaho ngo ntibishoboka natwe umugabo kubera dufise wa mutima w'ubuntu wa gwa rukundo rwo kwitanga kandi ngo kwitanga twe nta badutoye nitwe twavye byaje mu mutima iwacu bijyo mitima wacu rero bacha bibaza ati rero turahembwa baraduhemba arubuka zobona nejo rero abantu batugiriye nabi ngo baje abantu barahembwa kandi tudahembwa none rero batwiyumviriye n'ukuri imana yo bahenzagira nkuko natwe duko turakoresha kwa cy'Imana tugasangira umugisha nabo kuko nabarundi nkatwe twe twarabiyumviriye ko turabona ingorane bahura nazo tubona uko izo ngorane ari nini ya cyane kandi abavyeyi bohomba bo babenshi ko nk'abana bumva nk'abavitanzania bashonje bagatamu nta iwabo zakayanza zangozi zakarusi zagitega wacu usanga ari kibazo kinini ya cyane usanga abana benshi bafiriye mu nzira ari naco gituma rero kudufasha byo bavyiza cyane n'ukuri turabisavye n'ukuri kandi turabisavye kuko akababara kuko turagafise kuko twarabuze badufata mu mugongo
kuri ayo makenga y'imiryango mirezi n'aya komine mabanda negere iri defense majambere avugira ubushikiranganje buraba ibijanye n'agataka muntu no gushigikirana kugira numve biriko birakorwa asigura ko muti uri kuravugutwa kugira inyishi iboneke
yego nivyo ikibazo c'abana baje muri Tanzania hanyuma bakirukanwa muri no mise caravuze cyane twarakibonye natwe twarakimenye mu bushikiranganje ibijanye n'agateka k'abana turabikorera ko tubabwira yuko dusanzwe twari twarashizeho inzego zijejwe gucungera yuko agateka kazi nta muntu cyane cyane k'abana kariko karubahirizwa mu kibano n'amakomite twashizeho kuva ku rwego rw'intara ukaja ku makomine gushika no ku mitumba abo rero baradufasha cyane cyane iyo babonye uri ko arahungabanirizwa agateka canke uwo babona gashobora guhungabana muri rusangi abo nibo baheza bakatubwira bati aha naha naha hariho ibitariko biragenda neza nibi vy'imakamba rero twarabimenye duciye kuri izo nzego dufashanije n'abakozi bacu basanzwe bari hariya mu ntara ya Makamba barabitubwiye kandi barakora ku rugero rwabo kugira ngo umurindi w'abinjira muri Tanzania ube muto cyane naho byashitse mukabona yuko hariho akari karaciyemo abana baragenda hanyuma barasubizwa inyuma
none kubona yuko kuge wikomine cyangwa intara abana babakenije bafungura baho bajyama mbega ubushikiranganje ntacu butekanya gufasha muri intumbero cyangwa uri ko ubitunganya gute
muri no misi kubera ko tubona ko abana bazari benshi ni kibazo turiko turategura ingene tugikorana n'abajejwe intwaro nayubundi iyo ibibazo bishitse ari umwe canke babiri turafise ugwego duhuriramwo ku gwego rw'intara n'abakora mu gisata cagateka k'abana turakorana rimwe mu kwezi tukaraba ivyaranze ku kwezi aho rero niho duheza tugaca tubaza umwe wese ica ashobora gukora kugira ngo abana bakingigwe ari nk'ikigo kiri hari ya gishobora kubaraza uwacazana iyo ntererano yo gutanga uburaro yari wundi ashobora kuronka itike isubiza abana inyuma acazana iyo tike kandi abatari bake baramaze gusubizwa inyuma muri ubwo buryo mugabo iyo babaye benshi murumva yuko hari aho duca tubaronka tutarakora nayo manama ariko mu bushikiranganje muraze yuko dusanzwe dushigikira n'abandi bantu arabafise ibibazo byo gufungura nkabo oye dukoranye n'intwaro turashobora gushigikira muri ibyo byo gufungura tukabahereza ibyo baba barabika iruhande yabo kugira ngo namba ari umwana aje mu buryo bwihuta umwanya aba atarashobora kuronka umuryango wiwe no gusubizwa iyo ya Java babe baramufungurira
yego iyo dufuze majambere nta makinga mufite yuko barimo abana batanka amashuri bakira guca amafaranga muri Tanzania
sinamakenga gusa ntibimaze gushika kuko murabona benshi baba ari abana bari munsi y'imyaka 15 hagati ya 12 na 16 bisigura ngo umwana muri ico gihe yabwirizwa ko bari ku ishuri kandi murabona yuko ni kibazo cagiye kiraboneka cyane mu bihe by'uburuhuko nk'ubu twahora mu gihe cici bishoboka kwa abo bana rero benshi baba babonye bagiye mu kiruhuko bagaca bagomba aho baja guca amafaranga ikibazo nuko baba bagiye ntibarakwiza imyaka bwa mbere yo kuja gukorera amafaranga hanyuma bakagenda mu buryo buba butazwi n'amategeko murumva yuko nta n'icyangombwa icyo gihe baba bafise hanyuma rero hageze aho birukanwa ugasanga baje atakintu na kimwe bafise na za ndoto zabo zo kurondera amafaranga murumva yuko ziba zihagarariye ngaho
turabona yuko abatwara ibisandu rudandaza rw'abana cyangwa traffic bega igipolisi mu gukora na gute kugira ngo inyifato ituzwe
igipolisi muri iki gisata dukorana neza cyane ni hamwe nababwiye duti haragacamwo kubera yuko bajya abana mwarabonye ko bava mu ntara zitandukanye si ngombwa bose babe binjiriye mu mabanda baca mu mipaka itandukanye hari imipaka usanga iri ku inzuzi zinini canke atani inzuzi zihari umwana umwe canke uwundi agashobora guca mu gihe ahumye abajejwe umutekano ariko turamaze guhagarika abatari bake usanga bagomba kugenda mugabo bageze za Rutana canke za Makamba hariya nyene imodoka ari bajanye tukayihagarika icyo gihe rero bigaragaye yuko barabana bajanywe gukoreshwa muri ubwo buryo Nyamirama bize cyazikora amadosiye ku bantu bari babajanye hanyuma abana bagasubizwa mu kibano
mbega ko twabonye harabaza bakubaguwe ibi muri ko mubikora kwiki
iyo bishitse tukabona yuko hariho abana baje bakubaguwe hariho uburyo bwashizweho bw'uko abasangiye umupaka cyane cyane wa Tanzania intara zisangiye urubibe barahura bakavugana zijya ntara rero igihe bahuye ibi bibazo byose duhurira hamwe ku mupaka turaheza tukabivugana umwe wese akisuzuma akaraba namba ari ku ruhande rw'u Burundi dukingira guta abana b'u Burundi namba ari muri Tanzania abana bashitseyo babakingira gute nibibazo rero bya buri munsi tusanzwe dukorana n'inzego zo muri Tanzania murumva yuko hariho ugwego duhuriramwo turaza turahanurana kuko hari aho biba byakozwe n'abatari mu nzego z'igihugu wanashima mugabo murumva yuko umwana aje tukamubona ko yafashwe mu buryo bunyuranye n'agateka kiwe ntiduheza ngo tunume turabivugana na zijya nzego zo muri Tanzania kuko dusanzwe dufise n'ubwego duhuriramo wo kuganiriramo
ubwo muvuganirimo gwitwa
ugirane mwema
ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast jya kuri bbc.gahuza.com maze ushake ahari podcast amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga.
ibiriko birashikira abana b'abarundi bajanwa mu gihugu cha Tanzania birateye umutima uhagaze urunani rw'amashyira hamwe aharanira gateka k'abana FENADEB. Ferdinand Simbaruhije ruvugira yibutsa ko kuva muri 2014 Uburundi bwashyizeho itegeko rihana abakora urudandaza rw'abantu asaba ko ryoshirwa mu ngiro kujya rire mu guhasha bo kwagirirwa n'ico caha bose.
Nivyo tavuga ko ariko cha Tanzania mugabo ariko ndabiravye burya hariho nabandi hariho nibihugu bindi bya hano hagufi ya cyane naho nyene ahiwacu nyene ibihugu byacu biri hafi gato ita kuvuga nka mu gihugu cha Congo muze mu gihugu cha Republika Demokratike ya Congo byashika rimwe na rimwe asanga naho nyene mpa abantu basa naho nyene byagenze gucyo bagiyeyo abana gasanga kumva bagiye mu gihugu bya Mozambique abana gasanga bagiye mu bya Kenya rero nico umuntu yovuga. Ariko hejuru y'ivyo hayo kandi ho byakora ibindi no vuga ngo tufate nka nk'igihugu cha Oman igihugu tanze cha Arabie Saoudite muri abizinga mwa byumvise mizi yahera twumva cyane ko abana bajayo cyane ariko mu gumenga muno minsi nivyo umuntu abiravye aho nbenga bikaza cyane aha mu cha hafi ya cha Tanzania kuko urumva ko ntagufi ya kumbure rero usanga abana bagenda batwagwa bagatwagwa nkuko nabivuze n'abantu bafise bafise mu inyungu haima rero bakatwara kugira ngo bakabwira ko bagiye kubagiye kubafasha baronke uburyo baronke ingene babaho neza nibiki nibindi rero ugasanga ifatiye ku bitatu bitandukanye ngira kombo cyo kushika ko mukanya rero ugasanga barabajanya ariko bagezeyo byukuri n'ukuri ntabyogwa neza
none ubwo iyo ngendo yo kujana abana ubwira bereye
umwana vyukuri ntabagenewe kuja gukora akazi umwana asoko gukora akazi umwana afite amabanga yandi ajejwe uko byaza kugenda umwana wese yasaba ko ari kwishure rero murabona umwana amaze kuja guca amafaranga gutyo murumva ko vyukuri agahombo kaba kanini cyane gose bwa mbere kuri we ungakabiri kaba agahombo gakomeye cyane gose no kuba byibiwe ndetse no kuri leta nyene kuko mu vyukuri umwana arumva hajya agiye urumva abaheje guta amateka ahabwa n'amategeko yacu y'igihugu cy'u Burundi ndetse ahabwa kandi n'amategeko mpuzamakungu igihugu cyacu cyateye ku mukono mu 1990 ijya bita CDE rero vyukuri umuntu arabye aya mategeko niko navuga afise uburenganzira ho mwana na karorero uburenganzira dufate kubwo kwiga education ikindi ko tuzi ko tuvyumva ko uko batubwiye abana bahindukiye iyo twababonye ibyo tubarira urumva utumva ko abana bafatwa nabi cyane bakabikorwa bidashoboka biruja cyane bakabaha ndetse umwana adakoze ukungwa ashimishe abari kurakorera ugasanga bakabukubita gose ndetse ugasanga je byukuri amerewe nabi cyane gose bijya ribatuma yuko no mu mutwe agira ibibazo bitandukanye rero ibi bya byona vuga bijanye n'amateka ahabwa n'amategeko umwana nta kintu nakimwe afise nta agwaye ntavuzwa ibi byose katuzi ko umwana ateza kuba ifise ateza kubura n'amateka ahabwa n'igihugu nta cyusanga yambaye ubusa ibyo byose ni ngorane rero ngira ngo n'ukuri ibyo bintu birabaye cyane gose rumva twumva byabaye cyane gose
iyi ngorane yo biri kitegwa n'iki muri iki gihe tubona ko yakaze cyane
ibituma biratandukanye ariko tufatiye kuvyo twagiye tuvugana n'abana bashobwe bahindukiye bavuga ko hanini yabitumwa n'ubukene bwa buri muryango hamwe usanga umwana ugasanga imwe yakeneye kugira ngo abeho nyene mu muryango ugasanga ntashobe kubironka rero bifatiye ubwo bukene ugasanga babantu bamwe batunzwe no kudandaza abana bamwe babisemo no byita ko babisemo inyungu batafite aho nyene ugasanga rero guhendahenda abo bana ntibagore karatsi umwana burya ntabanagoye umwana amubwiye ikintu kenshi na kenshi abona hagufiya ntabazi ibyo byose tumva ntaba wewe ntaba ntabyo bazi akenshi akenshi abimenya yashitseyo mugakiri hano abona kumenya ko umugore agiye kumirwa neza cyane rwose ikindi bituma bindi navuze ko bitandukanye novuga kandi ku bijanye dufate n'amategeko rimwe nayo musanga atakurikije uko byari bikwiye kuko murabona tofisi no munsi amategeko iteko ry'igihugu cy'u Burundi iteko gitari mu mice mirongo ine cyangwa ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2024 mu by'uko iryo tegeko urisomye by'ukuri urabona ko rihasha cyane abantu bagiriwe n'ababiye nayo nyene ama yego kuri yego kuri ibyo kuri rudazo rw'abantu byakwa mategeko no kuri arameze neza cyane gose atekanye ibihano bikomeye cyane gose atanga intumbe nini gose ngene ibintu byogenda rero gatusanga imwe na rimwe bya rwose rimwe na rimwe ntiyakoze uko yasaba gukora kuko nk'abantu bakoresha abana rimwe na rimwe urabona ko hari aho umuntu ashobora kumenya abari bo ariko urabona ko by'ukuri dusanga rimwe na rimwe harakahaze kubijyana no kubahasha cyane
Ferdinand nibutse yuko muvugira urunani Fenadeb ibi bintu riko bikara mu gihe turi mu ntango z'umwaka w'ishure mbega kubwanyu kubwa Fenadeb iki gihe kirasanzwe bikariyemo
ndigisanzwe na gatoyi kuko mu byukuri urumva ko agahomo gakomeye cyane hageze ko abana baje ku mashuri abona abana batangira atamashuri take tune zitandaza ukwezi kurangiye ukwezi gucenda ico gihe nyene naho twumvise ko abana benshi bafatiwe mu nzira bagira bagende aho abana bashika ico gihe 37 bafashwe bafatiwe n'igipolisi bagomba kujabuka urumva ko vyukuri ivyo bintu biteye ari kiyoze gikomeye cyane gose ufate ukwezi kumwe abana nkaba mu byukuri urumva ko bitoroshe hanyuma kandi kindi umuntu yavuga kindi ni uko tuvuza aba mugabo ntavuga ngo nababonye ne sababonye urumva abana twashobora kumenya
mbega turetse abaja muri Tanzania nta bana bo bajanwa mu bindi bihugu baciye ku yindi mipaka canke bakajanwa kure y'u Burundi
urumva nk'ubu tumaze bitwumva muri iminsi nyende y'iminsi yavuga nyende hari ibintu bishasha byabaye muno minsi sinzi ko mwabyumva aho bavuga ko ahakuja muri bihugu kureba ko bajya banavuze bakora bakorwa rudandazwa nibaje muri byo birebire cyane uko bituma nta nyungu boronga no kuvuga abantu baciye muri zya zizwi abakuru danzo nta nyungu boronga batisha muza zitazizo nyonya n'amategeko ugasanga ubuho basigavuga ngo hakuja muza muri Arabia Saudite bavuga ngo bagende muze muri Libya ngo niho hose hakazi tumaze bizi turonga abantu ngaha hano na Zinadebe batubwira ko ngo hariho abantu babonyera kuri gurudandazwa bariko bakorera abantu uja gukora muri Libya mugabo bageze muri Kenya ntibabandanya kuko bava hano badafite inkatasi bava ngaho bahendesha inkatasi zidakwiye ni ukuvuga bageze muri Kenya bidakunda ko bajabuka ngo bagende gukorera aho babwiye nk'aho muri Libya n'ahandi urumva rero bacabaheza ni ukuvuga rero bacabaheza bakabakatishiza ahandi hantu muri Kenya ahandi hantu basanzwe bakoresha abakozi basanzwe bakore bagira urudanza rw'abantu nyine muri Kenya ni ukuvuga rero muri iyo nzu muri tuno kwitiye rezo ni ukuvuga igizwe n'abarundi bakorera ngaha nyine mu Burundi n'abandi bandi bakorera mu gihugu cya Tanzania cyangwa cya Kenya rero ugasanga wa abantu bavuye ngaha bakagenda bageze hariya ugasanga byo kubandanya ngo bagiye gukora hariya ntibashobora kubandanya ivyo tumaze bitronga amatemonyaje tumaze bitronga abantu baza kwitubwira urumva ko vyo kuri ivyo bintu bitegwa cyane gose rero cha wiyumvira nk'umuvyeyi yasize abana akagenda ahantu nkaho atazi ntazo garukira azoza tatazanye yaza abana batoye ngaho urumva birafecta abana
ego na kahe kama mutera impande zose
nibyitwa gusaba kuko nibyishirikene gusabwa nibyicane abantu bose ndetse muri rusange bumve ko ibyo bintu byaduse byateye ko ibyo bintu abantu za kubahenda babahendesha babahenda ko bagiye kuranga ubuzima bavyige neza cyane ntabwo mu mutego ukorumva ko vyukuri ari mutego ugoye cyane ibitswe bwa bindi bitandukanye by'amateko twavuga rero turasaba byukuri y'amateko yihutacinaho akurikizo nyine kuye yanditse nyene ibyo byosho gutuma byinshi bihinduka byosho gutuma abakora gurudanzazwa bagita batinya mu gihe abona ko bahanwa byose mu gihe abona ko ufashwe wese ahanwa hisi mu mategeko y'umuntu iyo abona ko wagize amakosa ahanwa no bwandi batinya kitaka bikindiranye no kugwanya ubukene mu muryango ivyo rero biragoye ariko mugabo byose birashoboka byose bivana no gushaka ivyo rero kuko nko twavuze ko benshi muri abana bagenda hanze baja kuronda bavuga ngo bagiye kuronda ubuzima bivuye ku bukene buri mu muryango ahari tuvuga tuti habonekera imigambi itandukanye bamwe bose twavuga bafite ubu bufasha bose bumve ko bogira imigambi itandukanye yo kuduza uburyo mu muryango hari imigambi ishobora gukorwa ishobora gutuma mu muryango bava mu bukene ivyo bisaba by'ukuri ni imigambi ihambaye cyane yo kuba n'igihugu hanyuma kandi ndetse n'abandi bose basanzwe bunga na leta bagafasha kuko imigambi gutegurwa ni benshi bashobora kuyitwa bafashije rero isafite icyo bafasha yumve ko by'ukuri yoheza agafasha kugira ngo haboneke abafuze ubutunzi mu miryango kina cyo kitwa vakindi nuko haboneka inyigisho zitandukanye mu nzu mu bihaje mu kibano dans la communauté kugira abantu bose bumve ko bose bahamagara gufasha bumve ko gukinga kwagukinga twavuga ndetse no gukingira bijya byose twavuze bumve ko byukuri bose afise uruhare bafise ubukora bose kugira ngo bagwanye aho kabi kabije ivyo rero urumva byukuri birasaba inyigisho zitandukanye hama kandi nuko kandi haboneka hakomezwa vya bisatana vuga byofasha byafasha mu bijya twise ngo ni muzo muri protese muri za KTP navuga haboneka bigo bivyo bigo bifasha bigashigikirwa cyane hanyuma kugira ngo byukuri mwana wese yahindukiye aronke ivyankenegwa ashobora kuba mu muryango ameze neza amerewe neza bijya byose azakeneye murazi umwana avuye hariya yaje atatazanye abakeneye byinshi rero no kuvuga tugira tuti abantu bose bitobafasha bumve ko byukuri boheze bagaterera nivyo iki niki ndatona vuga niki nuko bobandanya no kuvuga cancane mvuga nka gipolisi canke bo mu ntwaro barabe kandi bacungere hajya mu byanzira zitazwi n'amategeko zo mu kinywa bibana bacamwo bumve ko no kuri bumve ko basabwa ko boheze bagacungera ntege abana basaba kuja baragenda gutyo biciye mu mpisho biciye mu nzira zitarizo murumva ko nkuko nabivuze aragahomba gakomeje kose kugihugu umwana agiye gukora amafaranga akiri muto ataragera hanyuma kandi agaheza agakorerwa najya mwe twavutse twumvise
none ubushikiranganji bw'umutekano buriko bukora iki mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye cabaye kwigenekerezo rya 11 kwezi kw'icumi uwo mwaka Pierre Nkurikiye yabuvugira yaratanze inyishu yamara ntatomora ibitigiri byo bamaze gufatwa ingene bingana ntavuga n'abamaze kugururirwa amadosiye ingene bangana
cyo twavuga nuko ari ibivyamyeho kuva kera ariko rero kubera abana baba batarakwiza imyaka yo kuja muri ivyo bikogwa kujanwa muri ivyo bintu gica kibya cacaha cyo kugurisha abantu umwe bita traffic des êtres humains ico rero ni cyaha gitekanijwe kandi gihanwa n'amateka y'u Burundi ari naco gituma rero abajejwe intwaro abajejwe umutekano cancane mu ntara zihanura ibibe n'ico gihugu ca Tanzania bama bariko barafata abo baba bariko barakora urwo rudandazwa rubujijwe n'amategeko twamenyesha yuko ku kwezi abakora ivyo bagenda bafatwa kandi n'abana benshi bagaca basubizwa imiryango yabo mu ntara bavamo ico rero n'igikorwa ca misi yose chama kiriko kirakogwa aha twamenyesha yuko bijya biharuro yavuze umenyesha makuru hari n'igihe usanga bisumba bijya ariko abajijwe kugwanya ico caha bari kukivye
hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk
ikibazo cy'abana kirakomeye cyane ku buryo n'abandi bavugize b'inzego zitandukanye bagize ico bakivuga ko
Bunawo tugaruke mu bavugizi b'inzego zitandukanye mbere yuko batangura kwishyura ibibazo by'abenegihugu umuvugizi w'umukuru w'igihugu yari yashatse kugira ico avuga ku kibazo kijyanye n'abana batwagwa mu gihugu cya Tanzania
Ego murakoze nashatse kunganira mugenzanje avugira ubushikiranganje mu ntwaro yo hagati yuko ari igikorwa gisanzwe gihanwa n'amategeko kandi hariyo n'amasezerano u Burundi bwateye ku mukono kugira ngo bakingire abana ni muri iyo ntumbero rero yuko leta yashizeho umugwi ikurikirana yuko ata mu Burundi eka yabari n'umwana atarakwiza imyaka yo kuja gukora ashobora kuja butwa imbibe agiye muri ivyo bikogwa uwo mugwi rero usanzwe twagwa mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo imigenderanire umwana rero si umwe mu gihe hariho umuvyeyi yabaye ikigaba canke mubanyi twese tuteza kwa amaturarika yuko atabaza kubesha ibihondo byacu abana bacu ngo babakoreshe ibikorwa biremereye eka hataragira nuko bagera mu bigero ngo bakwize ubwenge bwo kwemera canke kwanka vyitwa yuko babakira baregwa nakamo gategwa abarundi bose kwa mabararika kwama turerera u Burundi twese hamwe kuko ukora nayo vuze kare umwana si umwe Ekaren sabe umuvugizi w'ushikiranganje mw'imigenderanire kugira ngo atubwire mu majambo make uwo mugwi ingene usanzwe ukora kugira ngo turemeshe n'abari ko yatwumviriza bose yuko ico kibazo c'abana kiriko kiratorego nyishu kiriko kiragenda kigenda neza.
Nitwa Niyubaho Nelsonia abamvugira ubushikiranganje byo ujeje harimo imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Harashizweho umugwi ujeje gukurikirana ibibazo by'abarundi babagenda mu makungu no vuga ngo badakwije ibisabwa muri byo harimo imyaka harimo kugenda bahenzwe bakagurishwa n'ibindi. Uwo mugwi rero usanzwe ukorana no mugwi ujejwe ibyo bikorwa nyene mu gihugu cha Tanzania. Mu byo bakora rero uwo mugwi uraheza ukavuga ari umugwi muri Tanzania. Iyo bishitse nk'umwana agatogwa cyangwa n'undi murundi wese yabuzi yaje niyava baravugana ingene uwo mugwi woshobora kumugarukana mu gihugu cy'u Burundi. Muri ibyo rero ingene bakorana hari igihe abo bana abo bantu bakuze batagira ibyangombwa babashikiriza ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burundi nabwo bugaheza bukaraba ingene bubatahukana bufatanije n'abashigikira Burundi basanzwe bakora muri ico gisasa. Ariko akabo twotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafise ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafise n'ibyangombwa bibaranga icyanyuma bakagenda baraba yuko bafise imyaka yo gukora. Aho rero turatera akamo n'abavyeyi n'abajeje intwaro umutekano ubutungane ndetse abarundi bose muri rusange kugira ngo bazabafasha muri ico kintu hagende gukora koko hanze umurundi abirekurirwa n'amategeko.
Ijambo rikirirwanyu biravugwa kandi yuko abarundi baba ku mupaka bahana na Tanzania na cyane cyane bakoresha urupapuro bita ujirani mwema yuko kera bashobora gushika aho bifuza muri Tanzania mugabo yamara ku bunye batarenga ku birometero bitandatu ari cyo mubivuga ko
gushika ubu mushika kandi buje jimigenderanire aho kandi bintako tuzi kuko igihugu cy'u Burundi igihugu cha Tanzania bihurira mu muryango umuryango wa EAC mujyo rero bihuriramo ibyo bihugu bibiri biremewe yuko abene igihugu babo bidegenvya ku butaka bw'igihugu cha ico cyose.
Kuri ico kibazo nyene kuri kwa kuzuzanya gw'inzego za leta ico kibazo nyene no gushikiranganje bw'ubutungane nabwo burafise ico bukora kugira ngo buhane abo bose baja barahenda abana canke abavyeyi bagenda gukora badakwije ibisabwa nagira sa muvugizi w'ubutungane nawe nyene atanga umuco
ego murakoze cyane no mu bushikiranganje bw'ubutungane iyo bigaragaraye yuko hariho abo bantu cyane cyane bafasha mu kunyuruza abana bakabajyana hanze y'igihugu gukora ibikorwa kandi badakora kwiza imyaka abo bantu bakora ivyo vyaha baraheza iyo bafashe bagashikirizwa ubutungane hanyuma bagahanwa. Twabahamagarira rero yuko umuntu wese abonye bene abo bantu yobavuga kugira bahanwe.
Utosora isuku yamizamwa akatsi murumva neza yuko ivyo bigaruka kuri wa mwitwarariko guhindura umuzirikanyo wo gukunda igihugu. Mu bisanzwe birababaje kubona abana batangwa na bene wacu barundi kuko baranyegezwa barahendwa nta mwana w'igihugu nta mwana w'u Burundi yogenda akanyuruzwa hatagiye mu ruhara rwa mwene wacu umurundi. Bisigura rero ko urugendo rukirurerure ariko umuzirikanye no kubandanya duhimiriza ababanye abavukanye kugira ngo duhere gukunda umurundi muri ya nzira yo gukunda igihugu cacu twumve yuko abo bana ari tunga ryacu twumve yuko ari amatuta tuziraho kazuza keza.
Ihiganiro cimbo n'imbano cuno munsi garukiye ngaha turabakengurukiye mwese mwari ko muragikurikira mwari ko mugishikirizwa na Gerardas yihundi impundu. Bonne 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 bon